Sizokwenza i-quadratic inequalities. Kodwa phambi koba senze i-quadratic inequalities, sizoqala nje ngoplota i-graph yethu yesiqhelo, i-graph yethu eba ngu-f at x. Kaloku i-quadratic inequalities zona zohlukile kancinci kwi-quadratic equations ngoba endaweni ye-equal sign kukho inequality sign. Masithi i-equation ne-graph yethu f at x is equal to x squared plus x uthabathe ubani u-6. Siyabona ke ngoku ukufuna ingcambu okanye i-roots zantoni zale equation funeke senze u-y okanye u-f at x root abe ngubani abe ngu-0. Enzele sizokwazi uthini u-factorize. Ngoku sizotsho sibe nabani sizoba no x squared plus x uthabathe u-6 is equal to 0. Into esiyifunayo apha zingcambu ngamanye amagama i-x intercepts ezi zi-root zethu. Xa si-factorize le nto sizoba no x plus 3 kunye no x minus 2 bakunike bani u-0. Xana sele inje le equation siyayazi uba ii-roots zethu ezi zi-x intercepts zethu u-x wethu is equal to minus 3 kunye no x or equal to 2. Xa sesinazo ke ngoku ii-roots ze-parabola yethu singakwazi uhamba siyoyiplota phantsi sizobona ukuba sizoba ne-y axis zethu sizoba ne-x axis zethu. Funeke kaloku ukuze sibe nentoni sikwazi uplota i-graph sibe ne-cartesian plane. Ngapha ngasekukhohlo sizoba ne-minus 3 wethu oyi-root yethu yokuqala minus 3 into 0 ngoba kaloku senze u-y wangubani wangu-0 ukufumana intoni i-x intercept. Sizophinda ke ngoku sihambe siyoplota intoni i-root yethu yesibini engu-2 into 0. Ngu-2 into 0 kaloku ngoba xa ufuna i-x intercepts funeke u-y abe ngu-0. Ngoku natso ke i-x axis zethu ne-y axis zethu ezingubani ezing-f at x. I-y intercept kubani ngu-minus 6 siyayibona phaa kwi-graph. Kodwa igophela le-graph okanye i-turning point asiyazi uba ingubani sobe senza nje i-rough sketch engenagophela manyani. Kodwa iyaphuma intoni imilo okanye i-shape ye-parabola. Siyazibona ii-roots zethu siyibonile nantoni ne-y intercept i-roots zethu ezingu-minus 3 nobani no-2. Okay, xa sesilapha masithi ke ngoku besifuna ukwazi ukuba umzekelo sifuna ukwenza i-inequalities u-f at x apho u-f at x emkhulu kuno-0. F at x is greater than 0. Zeziphi ii-values zika-x apho u-f at x is greater than 0. Into esizokuyenza sizothi x squared plus x uthabathe u-6 is greater than 0. Xa sesilapho ke ngoku into esizoyenza sayojonga phaa kula grafu siyizobileyo ukuba le equation f at x i-greater than 0 kweziphi i-x values. Siyabona uqala phaa kuthu ukubheka ngasekunene le u-f at x u-greater than 0. Sitsho sibone singantoni ngalamgca uyelo utyhilo. Siphinde sijonge nakwelinye icala. U-f at x u-greater than 0 umkhulu kune-x ukuqala ku-minus 3 ukubheka ngasekhohlo. Apho uqala ku-minus 3 ukuya kumanani amancinci kuno-minus 3. Kulapho ke ngoku u-f at x etheni e-greater than 0. Masithi ke ngoku sifumene ke ngoku ukuba u-f at x wethu u-greater than 0 phi apho u-x e-greater than 2 nalapho u-x e-less than minus 3. Sizokwenza imizekelo emininzi ukubonisa le nto. Xana ngaba singayazi ukuba sifuna nje ukuba i-graph yethu inkulu okanye incinci kuwaphi amanani sisebenzisa intoni i-linear sigxebe i-quadratic inequalities. masithi ke ngoku ithi lonto oka ithi I solution ya lento u x is less than minus 3 okanye u x u greater than bani 2. Simphendule ke ngoku lo mbuzo ukuba ukuze le graph yethu ile equation u x squared plus x uthabathe u 6 abe greater than 0 u greater than 0 kumanani amancinci kunoma minus 3 nakumanani amakhulu kunothu kodwa ayizukwenzeka loo nto ubana ngaba u x wethu ukhe wangu 0 kuzophuma bani u minus 6 and u minus 6 akekho greater than bani akekho greater than 0 into ethetha ukuthi amanani aphakathi ko minus 3 no 2 akazusinika I solution yale equation ingu x squared plus x uthabathe u 6 is greater than bani than 0. Masenze omnye umzekelo ukucacisa lento. Masithi ke ngoku equation nakho entsha. Kulo mzekelo ulandelayo equation yethu entsha izoba ngu minus x squared minus 3x plus 28 babe greater than plus 28 mkhulu kunabani kuno 0. It's greater than bani 0. Ngu f at x wethu ke lona le equation kodwa ke asiyithandi mos xana le equation ino minus ekuqaleni phana ecangkwa x into ethetha ukuthi funeke yonke le equation siyiphindaphinde bani nga-minus 1 enzele sifumane u-x squared plus 3x minus 28 xana ngaba sino-minus 28 izotshintsha ke ngoku inequality sign yethu ikhamisele kwelinye icale izokhamisela ngapha ngasekunene into ethetha ukuthi sizoba no-less than 0 ngoku xa sende siyifumene ke ngoku i-quadratic equation yethu e-right sizokwazi ufactorize sibe no-x plus 7 kunye no-x uthabathe u-4 babe less than 0 u-x plus 7 kunye no-x minus 4 ba less than 0 xana masithi lena ibing f at x yethu i-function yethu besinokwazi ke ngoku ukufuna i-roots zale function f at x apho engu-x plus 7 x plus 7 kunye nobani x plus 7 no x minus 4 xana u-f at x engu-x plus 7 ubiyele ngezigwexa x minus 4 ubiyele ngezigwexa i-roots zethu okanye iingcambu zethu ngamanye amagama ithetha ukuthi loo nto x is equal to minus 7 kunye nabani no x is equal to 4 sizifumane ke ngoku intoni i-x intercepts zethu okanye iingcambu zethu ezingu-x minus 7 no x is equal to 4 xa sele sizifumene iingcambu sizozibuza ke ngoku ukuze le equation okanye le function sifuna ukwazi apho le function i-less than 0 sizoyazi njani loo nto funeke sifune amanani angaphandle kwezi roots zethu anto thetha ukuthi amanani angapha ko-minus 7 namanani angapha kabani ko-4 okanye amanani aphakathi ko-minus 7 kunye nabani no-4 amanani angapha ko-minus 7 ko-minus amanani amancinci kuno-minus 7 ko-minus 8 ukubheka ezantsi masizame ke ngoku x is equal to 0 inani eliphakathi ko-minus 7 no-4 f at 0 u-f at 0 endaweni ka-x sifaka u-0 sizotsho ke ngoku sibe no-0 plus 7 umphindaphinde ngo-0 minus 4 sitsho sibe no-7 umphindaphinde ngobani ngo-minus 4 U-7 umphindaphinde ngo-minus 4 bakunika bani u-minus 28 into ethetha ukuthi u-f at 0 is equal to minus 28 u-minus 28 umncinci nakuno-0 ewe ithetha ukuthi amanani aphakathi ko-minus 7 no-4 ayayifezekisa le nto besifuna ukuyazi apho i-graph yethu okanye u-f at x e-less than 0 masijongeke amanani angapha ko-minus 7 okanye amanani angapha kwabani ko-4 masizame nje le nto siyijonge ngo-5 u-5 olinani elingapha kukabani kuka-4 sizoba nabani sizoba no-minus 7 is less okay i-solution yethu yokuqala masiqale sibhale yona u-x u-greater than minus 7 kodwa u-x u-less than 4. Kaloku le nto sithe ukuze isatisfyeke ukuze ifezekiseke le nto funeke i-graph yethu ibe less than bani 0. Ngoku ke sizotraya sizozama amanani angapha kwabani minus 7 no 4 sizame ngabani ngo 5. U-f at 5 is equal to u-12 minus 1. U-12 minus 1 xebe u-12 umphindaphinde ngo 1 bakunika bani u-12. U-12 u-less than 0 hayi. Into ethetha ukuthi ayiyo solution yethu. I-solution okanye impendulo kulo mbuzo funeke amanani aphakathi kwa-minus 7 kunye nabani no-4 ukuze le graph yethu ingo f at x ibe less than 0. Ngoku ke ngoku sizozama uyoplota loo nto siyibonakalise phantsi ngoba kulula izinto ukuzigcina kwaye uzi-understand xa zizotyiwe kunaxa zibhaliwe qha. Masitsho sizoba ke ngoku igraf yethu ka-f at x. Nantso ke ana umkhulu kakhulu lona umgca. Masenze ngomgca onciphileyo. Nantso ke i-y-axis nantsi i-x-axis yethu ugqiba kwakhona sizobe iparabola yethu ekhamisele phezulu. Iroots zethu okanye iingcambu zethu siyayazi iba ibingu-minus 7 into 0 kunye no-4 into 0. Ke ngoku siyambona apha kule parabola yethu ikhamisele phezulu siyazi ikhamisela phezulu ngoba siye sayitshintsha la negative sign sammultiplya ngayo saphindaphinda yonke le equation nge-minus sign ngoku ikhamisele phezulu. Siyabona le graph yethu ingaphantsi ko-0 ukuqala ku-minus 7 ukuyobheka ku-4 yonke le ndawo ibhalwe ngomgca oluhlaza nqindilini. Apha bana ngaba izoba ngumahluko uba khona umahluko xa kuthiwe less or equal to kodwa ngoku sisafuna nje apho le graph yethu ingaphantsi ko-0. Siyayibona ke ingaphantsi ko-0 xana i-x values zethu ziqala ku-minus 7 ukuyotsho kubani ku-4. Ubana ngaba le nto ibingu less or equal to 0 ibe sizomquka u-7 wethu simquke naba no-4 into ethetha ukuthi le inequality equation ibizwa mangu x is greater or equal to minus 7 okanye x is less or equal to 4 ngamanye amagama u-x mkhulu okanye uyalingana no-minus 7 okanye u-x mncinci okanye uyalingana no-4 kodwa ngoku asifakwanga i-equal sign asizubafaka obani i-4 or 7 no 4 bethu enkosi.